Nohamba masiphele siqoqela cala ngabalela para merva tembe sajo makhe ndikhe ayihlohla kunamo hayi man into zimdaka ohlobo Sanele Nohamba wahlohla Marius Louw kale kamlo ndawo
totile jambaso wayityhila incwadi wayifunda.